Me ma akwa ba me da se se oguso aka me apomuden hunsem no me de wo ekɔ Ahafo mantam ne na panyo no ne hwɛ apomuden hunsem so e wo mantam ne mo e ye doctor atu dodo na wo de atudwa esesedia e ma pemfo ya nka wo sa bibia no wo ma onan ye ntinti wa ye sare akosi se e wo mo awo beso na waje wo ma wo no asɛ esot na wo chese ehu e de ma pemfo wo ho no
Dr. Achu Dodo, eye, Ahafo mantam mu panyin kwankyerɛfo a wɔhwɛ apomuden ho nsɛm so wɔde atudwa sɛ afim pinu ɛne adwunu mienu mu no ɛma wɔfa afuru a wɔkɔ ayaresabea no na egyina ɔha mu nkyekyɛmu aduosia nsia nso afim pinu ɛne adwunu miensɛm mu no ɛso ate aba ɔha mu nkyekyɛmu aduosia ɛne akyirepɔnkono papa yi ɛda ne de sɛ sɛdeɛ ɛma wɔfa afuru nkɛsɛ sɛ wɔkɔ ayaresabea ntɛntɛm sɛ bɛyɛ ɔbɛtumi awo afa wɔn ho afa wɔn mma no akɔfam paa Yeah, no so enya dia eya asem papa. What is answer me to draw or go so abra Ahafo mantam mu health directorate no eye wonom afim pinu ani adwunu miensa annual performance review meeting.
Nyama. Amuba hospital. Pa edu time I saw mo wo no. Na mo wo fie. Inti e ba sa. So wo wo fie na complications bi e be mo. By the time I be do health center no one say area had here. Kwan ni kwan so nya na ambulance ne endorse bebre so by the time we do hospital no na it is too late nti e pese e bohun de ro se senior unyama wo ba antenatal no say walk hour bra hospital ne be wo because e ban is a BBC we can intervene quickly and then save your life
Ranika Sayemu no asanso de atudwa se besi ne yia no apomuden adwuma efo binum wo hono mu a wode wonom Eba Ahafo mantam ho se wo meye adwuma. Esan se woni ba bia wodi wonti beto nti ya na won pese wo beba. Ya ne sense wodi adesere de atuke bi omufu nyina enim se omo won na sa kwansi die won soso anu.
Dudo na omo ba ya ofri let's say tepa. Obe fa sa kwan we so be du hwide mpɛ. Na wasi sa na dwen. And then because of baso you need accommodation for them. We've seen a little improvement in the number of those critical staff to the region, but it is not nowhere near what we see in Kumasi and Accra. And yesterday said accommodations should be provided.